Kia ora whānau, this is Eta Hoki Whitu. We're going to sing this song through once with the actions, and then it splits into two with the woman singing Eta Hoki Whitu, the man singing Ngā Marae, and you just repeat the same actions that we sang the first time and did the first time, okay? Eta Hoki Whitu atu tōrupa, Eta Hoki Whitu atu kia kahara, kā tira te hinga hinga ki rarora. Mana whakaro ke runga rawa, hei arahi ki te are e te ka ai. Pirinaki, pirinaki tata katoa, kia kotahi rā. Ngā marae tuno nei, ngā marae tuno nei. Aue rā e ta mama, te mama e te pōinui. E patu nei ia hou ia, kia kotahi rā. Ngāri mū aue, ane tō iwi e. Wera e ta mama, te mama e te pōrinui. Pirinaki, pirinaki, ia hoia, kia kotahi rā.